Ngcwele, 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 Ngcwele,
Ngcwele,
Ngcwele, Ngcwele,
Ngcwele,
Ngcwele,
Ngcwele,
Ngcwele, Nkosi,
Ngcwele,
Nkosi yaseSalema. Ngcwele, Ngcwele, ebusuku uyakhazimula, sikufanele isihlalo ohleli kuso, Ngcwele, 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 uyintebe yezigodi usuthisa inkulungwane umsila wengubo yakho ugcwalisa ithempeli amakherubhi ngezinye avala ubuso ngezinye akhothamile asho ubusuku nemini ngezwe lilodwa Ngcwele 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 nathi kusihlwa sihlangana nabezulu sithi Ngcwele Ngcwele uyinkosi noma ungenzi lutho Ngcwele uyinkosi noma kungathi awusiphendulanga Ngcwele bawungeke yini ukuvula umlomo wakho ubabase igama likaJesu kusihlwa bawungeke yini uphakamise iphimbo lakho come on church lift up your voice in your own word in your own language wherever you are tuned in from online kuleyo ndawo ohleli kuyo sesiyezwini thula manje wenhliziyo yami haleluya awu ngiyanicela bazalwane singaceli lutho ake simbabaze sibonge nje ukuthi uyasinwela sibonge ukuthi uyasinqobela sibonge ukuthi uyimpendulo la kunembuzo khona uJehova igama lakhe ichibi elinomncwazi ekhanda usomnganiso uguqa badele ingonyama yomndeni kaJuda idwala leminyaka okade khona khona nozoba khona the rose of Sharon the bright and the morning star come on lift up your voice and glorify him ikhona into ongayisho kuye kusihlwa bayethe Bayete. Hallelujah. Uyiphakamise lezo zandla. Makuthi unyathele kabili. Ha ululamile shikwe mshayina. Ululamile shikwe mshamakilo. Uyaphila. Ukhaphashapa. Siyabonga baba. Siyabonga. Sesikhona sirangawe moya oyingcwele. Sesikhona sibonele sikunqanele. Sesikhona sikulabele. Sesikhona njengendluzela ilangazelela amanzi omfula. Kanjalo inhliziyo yethu yomele ilambele wena. Oh! Haka uri ipha ishabaha ilithabasitha. Siyabonga! Siyabonga boss. Glory, glory, glory. Asiphakamise for the last time.